Rusha dondoka, kipande rusha kichupa, akili zisha liruka. Kampani misitagi, kwanza mina kula baki, sija kututhi haki. Au, 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 shemeji zako usiji ukawafata, ukizunguka mwisho watu wa hapa, ukizungusha ulimi minajinata, ushewa wiki mabota kula bata. Yeah.